Ewurade Nyankopon hyira na Ewurade nyɔ kɛse ye media de the major prophet kum chacha on se ne social media Facebook and a YouTube no on se channels no adoson ba ba bi ba ko pɛ ɛna se se odifo kum chacha me sɔle ya me hwɛ ɛno ane adom channel no waje so untumi ntake bomaden na ba bi aye a wo hwɛ no ɛye YouTube anase Facebook no se free ho said your prophet kum chacha ma se free ho because on se ne me si ko bi kura se se ne din your friend se kelapia sana odifo kum chacha ma se san me YouTube ni me Facebook channel ni nyina ɛna me de aba adom channel untumi ntake
medofo enen so memo akaba edeba adom channel so nyami ensure wo se abibria ojibre ese wada chee na wo hwe yen afishia pakese enso enko ema wo new year 2022 aye wemu de nyami enka ho na enepa bia owo edema wa film so no onfa entom afi 2022 aye sha sie a ene eka ho enipa dodo na ena ye ni o ma sha sie baby nso ye ntimi ene o ma sha sie ensama ho do nso ena ac etwagu ewo aman ahobwo eso na ene no aye ensamu a medinam aye alata mansin no mu bia bi ena o ma bo moden a ena ecg officer bia ɔkɔ no akodum ɔmanyinam kanea no esanse ɛyɛ timamfo ɛwɔ hɔnom no ɛnyade a wotua ɛyɛ electricity bills no dodoɔ na ɛna ayɛ connection sɛne ade ɛno nti ɛnam so ɛma adum mra ɛwɔ sɛ wokodum no wɔn ayɛ disconnect wɔde ɛdi firi mu na ɛno ɛna office yi ɛkɔ furu pole ɔde ne ladder kɔ chɔkii ɛkɔ furu ni pole sɛ ɔkɔ akodum ɛyɛ ɛnyinam kanea no na ɛnso emrantie ne mmaba wa ewo hono mu a won pene engine tumu ese wo bedum light no esan se enkania enwo ye bibia ewo eye omuma ntenu mu ehho ene se enkania ni hono mu ana asetena mu ayeden pa 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 eduane na wo benu a wunya enkania na wo dia she fridge mu astor se ne ebeya wo betimi edi no enkakra enkakra ense ye sanso ena emframa papa bebo wo a na unya wo fan bi bo wo dem anase acb a ene wuhia eye enyinam kanea no na aboa wo ema wasitena mu aye enije ene akono obi ebesra wo a na enije sm enko an ene bibia ye ye bia no enyinam kanea ene ede ye eno nti se ye gene saa edi firi ho na se dum so ye be dundum kanea na na ya problem kese ama enipa nipa je ne ho a onje na ma sitena mu ayeden ne senti ena emrante ya ne mabawa ewo ewienu mu ehun sane ecg officer yi afro eye electricity pole na okwa kodum anyam kanea no wo ma ne fo ya kodum soro ene okati no ewie ye na chese omun kanea ni nyina edum a obia entimi enyusu eye light no until se wo betua won enkane akaw a wodie eno enenam so na mrante eno adi putuplum wase hwe aha ne he enya de aye be ma wo kwan amwasi fom ne asi fom ochna eye ecg po yi yenim se ne tie eno nti ohia eye ladder na wasan adi asi fom atwede a wode fo ye ene mrante e ma so adi firi ho no mu a enya de a wo ma ne kwan se ne obesi e fom na se se papa ni wa ka wiem a wo sensen ho na wanti minsie eye wo anka wo bedum kanea no wo be so aye kanea no de ama wo mama yusu ana se wo be talipo ni ho amade atew eno ene beto odwa ene nipa dodo na e kasa etia eye enyeye a eye emrante no eye edema officer no esanse entwe ye ono de na dwuma ena oyɛ oyɔsomafo ɛno nti sɛ wɔ wasɛm bi ka ana sɛ wɔ ansɛm bi sɛ bi ɛwɔ a na wɔ sɛ wɔkɔ wɔn offices ahodoɔ na wɔkɔbisa wɔn sɛm sane ɛbɛyɛ a wɔ mentime ho ase a ɛkɔ so no obi a ɛbɛte ne ho ase na asomdwoe ɛde aba na sɛ wɔbɛtwe ɛyɛ atwedeɛ no afiri pole no ho ama aberanteɛ no aka ɛsoro hɔ deɛ ɛnya deɛ a ɛtwa yie ebi nso ɛse seesei wɔyɛ ama no aboro so aboro so enei officers for ECG for enyinam kanea fo se o de ka 10 persons in po bi o kra na nya ka na wo de enum so na yenum so de okwa latam emu e wo hopapa ewo ho ankasa ankasa companies ahodwo a wo yusu enyem kanea no na nsu wonchi aka wo de ye nka wansem na emomu no wo resident a wo fie wo ne wo ne wo yene no ma ene two bedroom self contained bi na mu hye mu ne mu yusu a eye fridge ena light ne fan asan bibibie ni ho eno nso no wo hu se na ye de bills ahodwo bills akese ne ye de aba ye de boat rimu a ebepai ni nyina eye ensisi ya wo fele se wo sisi won na enu nti won tua eye enyinam kanea no eno ena eye ECG fo e wo ho nso esese mu ntua nso de ana ne nyade akanea no ye de bema mo na gbayusu odum na wo se ye bedum no enu nti akoya pintin pintin e wo ho no mu a obibia ente ne ho ase na ECG officer ide waka polu so a enipa no e pa chow ebi e pa chow se won fa twede no entwere na onsi fom esanse oyosumafo ebi nso se won ma ne nsen ho ene obesen ho amade ache ene obre na ne nsem nso gogo a na ne wa bebo fom se ekum na se bi se bia ye wunu a na se wo papa na wukunu e na wakwa kasoro ho no mu a angasa e na wo beye ana e ye den e na wo beye e den afa ho na nu nti ene yi abeto dwasem enyam kanea na yesu nsu no yenkan ni ehu se eye machines no wode ye ene niema bi no akika bubom ansa na be yenkanea no amanye ye yesu ni nyina eye sika sa wo baba be yesu na se wo ntua dia na wo mpese adwuma no ebekoso anase afoforo ebeda kanea mu no ma yesu enkanea ni bi enu nti no wo sere se obi bia wode enyam kanea ka onkonkotua na se yenkasa ebekwa emra no ahya ye nsa anase ye betena se na ye ntua enyam kanea no na afeyi wo beba na wo ba betwa yenkanea no mu na ubehu se eye ye betwa kanea no mu awie no na afi officer na obeba na ye beto ahye ne so e de ntokwa adokoro no de enya de a eboa na ese efata enu ti no yenye afeyie na emomu ne wo kire ne sanka ben ya se ne eneyi prepared ni ade aba o manga na mu anka ye yusu nka ye mo bia enye bia ne wo sika na wo koto anu wo yusu wo ni sika de a ene ene no ansa wo ti wudum som na nya fe na ye baba baba nka na ase bibia enu ti se se de officer no waka suru waka wiem waya se plane na akwaka no wo ti na ye nte ebi so wo ane ho ntofom se enwa ana se kube ati afri suru na eba no wadwo nchire fafa ye comment session na se ne omo ye ene eye ana se enye na afen so ene ne da wo hwe adom channel israel on subscribe ya no subscribe afin to share video no na unua enya bi na ya wo all the social media platform no eso sa wo hwehwe ya eye atom channel edin ya meje so any empress and ebe menyina kwetwe ba
plus Ananiye, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. It is a band equipment above one. At a chair for our quadrant award, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then I am location of our Abercrombie Pipe Junction. For number one, Guasio, no one cast a fray. No more beyond that one, I'm moving as a frame out. One cast a fray, I bet you.